kumutima cyane kubera yuko nanje sa nubiye kugeza kuba bizongera cyane kubona nanje urupapuro rwanje barusinye ko hama kandi n'ikindi kintu nacu n'ikintu cereka igihugu by'ukuri ko ino shuri riri mu mategeko kandi n'igicapo cyiza no kuri shuri ryacu.
Akanyamuneza hawa kubashinze Université Summit International Institute kubigisha kubanyeshure no kurongoye université inyuma yaho umugwi ujejwe kwemeza impamyabushobozi muri za kaminuza ushiriye umukono ku impamyabushobozi z'abanyeshure barangirije aho kuri yo kaminuza abanyeshure bayaze na JCTV baremeza ko iyo kaminuza itanga neza ubumenyi mu bisata bitanu ifise
ndezereje umutima cyane kubera yuko nanje sa nubiye kugeza kuba bizongera cyane kubona nanje urupapuro rwanje barusinye ko hama kandi n'ikindi kintu nacu n'ikintu cereka igihugu by'ukuri ko ino shuri riri mu mategeko kandi n'igicapo cyiza no kuri shuri ryacu.
Rero umunyeshuri nabyumvise nteba kumva ko amadiplome yacu cyangwa impamyabushobozi zacu zishobora kuba zarasinywe narabihimbariwe cyane kuko haruhande yuko mfise ubumenyi nakuye muri summit ndafise n'ivyemeza yuko nashoboye kwiga
ndetse nabamwe mu barezi twayaze nk'uwigisha mu gisata cy'inyubako bimwe bita mu kinyamazuru architecture aremeza ivyo
nitwa maître ingénieur Blaise Niyonzima ndi murundi kandi vyigwa by'amashuri mato mato narabigize mu kino gihugu nayisumbuye niga kaminuza nderabigisha ENES hanyuma ndaheza mbandaniriza amashuri mu gihugu cy'Ubushinwa ndonse amahigwe yo kurungikwa n'igihugu kunonosora ibijyanye n'igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye muri icyo gihugu ndabigirayo imyaka itatu hanyuma ndagaruka kugira ngo mfashe mu iterambere ry'igihugu mu bijyanye kurerera igihugu n'iby'ubwubatsi kuko nibyo nize hanyuma ubure ndi hano nkuwagarutse kugira ngo mfashe mu iterambere ry'igihugu tubicishije mu ndero no mu by'ubwubatsi bitandukanye nsanzwe nigisha kuri kaminuza isanzwe ifise ibisata byinshi bitandukanye harimo n'igisata kijyanye no gushushanya bita mu gifaransa architecture kandi kikaba atari n'igisata gisanzwe kiri henshi ariko hano ku ino kaminuza kirahari rero ndi umwe mu bigisha bari mu ico gisata kandi twagomba kubamenyesha yuko twitunganije nubwo twahara tutabuze ariko turitunganije kubera yuko ni gisata gishasha no mu gihugu si gisata kimenyewe tumenyeye kumva abarishitekite baza bavuye mu mahanga ariko nani wacu byarashitse rero hano kuri summit cyo gisata kirahari kandi turamaze kwakira abatari bake n'abandi bariko barabinonosora barahari mu ijanye n'ivyigwa barafise ivyigwa bitari bikeye bariko bararonka kandi tugerageje kuraba irafasha kubera yuko bamwe muri bo baritaba n'amahiganwa atandukanye twamenyesha yuko no mu mahiganwa aheruka ya page ijanye n'ibyo guhinyanyura amaplan vyitwa maquette barimwo rero bigaragara neza yuko kino gisata hano kiriko kirashyirwamo inguvu n'abarezi turahari n'abandi tuzobandanya tubarondera kandi kabisa twamenyesha yuko abatwumviriza twipanze neza dushishikara kwipanga rero ntacobuza yuko ushaka kwiga igisata cyo guhinyanyura kijyanye no gucapa gushushanya amazu n'ibindi atotwitura hano kuri summit ugutuka na gutorera barundi baramenyeye kutagomba gufata ibintu uko biri ariko kino gisata hano twagomba kubamenyesha yuko ubumenyi buhagije burahari kandi mwino sisiteme turimo shasha ya BMD ujya ibikorwa byinshi umunyeshuri arabikora hakabaho icyo twakwita interaction hagati y'abigisha by'abarezi n'abanyeshuri rero icyo gisata hano nkuko ibindi bisata bihari ubumenyi burahari buhagije abo bishaka boza bakatwitura bakaraba abaregwa ba hano aho bageze mu ijane no gushushanya kandi twizera neza yuko tuzobandanya n'abazotwitura mu nyuma ubumenyi bizobandanya buduga kandi tubandanya twisuganya mu ntumbero yo kushika ku ntambwe ibindi bihugu bigeze ko kubera yuko gushushanya biri mu buryo bwinshi rero ngaha turiko twitunganya neza kandi abanyeshuri bariko bararonga ubumenyi bukwiye kandi twobahumuriza yuko ubumenyi bukwiye burahari n'abigisha babinonosoye barahari rero nta kabuza abo twitura cyangwa abo twiyumvira bashitse hano batoronka ivyo bakeneye mu njanye n'ico gisata akamaro karahari kandi kanini ilevre uko biri uno munsi mwa kino gihugu no mu mahanga ntibisa ariko kandi kumenyereza abantu ibintu mpagaze cyane ku gisata cy'ubwubatsi urabona neza yuko uno munsi hari abantu adakenera ngo umuntu amuhinyanyurire ibintu byiza abishyire ku rupapuro bimwereke akagomba yuko afata aba bantu batavyize bagira utuntu bacapa ku rupapuro ariko uko bizogenda uko ibihe bizogenda birabira birigira imbere bazogenda bamenyera kandi bamenyera ko n'umwa kino gihugu bidakenewe ngo baje kurondera abo bantu hanze mwa kino gihugu bariko bararegwa bariko baraheza aha mu myaka mikeyi bazoba bahejeje bazoronye impamye bushobozi kandi nkuko nabivuze barafise ubumenyi buhagije mu bijanye n'ico gisata rero birafise akamaro kanini ugwaruka guhurumbira ico gisata kubera ko ni gisata atari umuntu avuga ngo ndabishoboye atavyize ni ngombwa vyige hama bishobora singa vya bindi by'umumaso umumaso ashobora kuja kuvyiga akagera igitafari kurindi atavyi atiza amashure ariko mu gisata kijanye no gucapa birasaba yuko hari ibintu umaza kumenya kubera kuno munsi aho tugeze ntitugicapisha bwa tugicapa ku mapuro canke amakeyo ubuhinga bwariyongereye turakoresha mu mashini hariho n'ibyo nokwita ama application mwamwe afasha abo bahinyanyuzi gucapa rero ico kiragwe yuko umuntu atacye ku ntebe y'ishure ngo agire ubumenyi bumwe bumwe ivyo bintu iyo bishobora rero ugaruka ngo bihurumbira kandi hariyo isoko kubijanye no gucapa ari isoko kubera yuko n'ababikora bataragwira rero isoko irimwo twohimiriza ugaruka kugira ngo bimenyere bavyige bitura amakaminuza nka summit kugira ngo ubwomenyi baburonke
barangiza bararikira abavyeyi n'abana bifuza kuza kuri iryo shure kuri hurumbira ko atangorane rifise ritanga ubumenyi bukwiye. Nayo abarivuga nabi ni babandanye ati twebwe tuzigumira ku murimo wacu twobamenyesha ko mu myaka itandatu irangiye bari ku kivi bishimira ivyo bageze ko aho ni mu gihe na Miss Burundi w'umwaka yavuye kuri iryo shure abagize igicapo cy'inyubako za payeje uwa mbere n'uwa kabiri barangirije kuri iryo shure mu gisata cha architecture